ndị mmadụ pụta ha were fake news ihe ọla metro nu eti gels etienu tiels etienu eti ndị mmadụ ihe a head bridge a sị na blọkara blọk na akwụkwọ edinala ha ihe a head bridge dị ihe mama ihe a ga-eme ọnụ awụ ndị igbo ọ bụrụ ihe mee a na-akwụ n'ile a na-akwụ n'ala ee a blọkụrụ ihe bikos of anambra steeti gọọmenti anambra steeti nwere lọkdaun from 7 in the evening to 6 in the morning so the road have to be blocked because of lockdown the road have to be blocked till that time ruo emepe ụzọ ya ka ndị mmanụ were ihe kwevuru amadị nke na-eme nke nke a this that anọ nga kemgbe nna ike gwukwuru obodo na propaganda ọ na-ebu n'obodo ọ na buwe mmanụ udo dị na buwenu nụ akwa onye ọla nọ akwa akwa anyị nọ buwenu propaganda